Ngidala ngaka kodwa njalo mangicabanga emqondweni elisabuya lelanga ekhaya singcwaba ubaba. Ifilim nyami lalisimbathile ekhaya sikhihle isililo sikhala siwubuka umzimba wakhe godini bewufaka. Besho bethi myekeni alale mkhululeni ahambe useqedile komhlaba usephindele emumva manje kubaba. Kodwa ngisho babewasho lawo magama kumina kwakufana nje nokuthi bathela amanzi emhlana wedada. Phela izibhikili zazingihlaba mangicabanga ukuthi mina nobaba siyahlukana kubuhlungu kakhulu silitholanga nethuba lokuvalelisana. Kodwa sasithi uma sesihlele ekhaya sikhala sibuza ugogo webazukula nisho sikalingena kanjani izulu masingafanga. Wayezama ukusiduduza ngalawo magama ephebeza imjunje wabamba amanxebithi wambambatha. Zadlula insuku zadlula inyanga yadlula iminyaka uma sithi siyadlulisa kuyala likhi ilanga lishona singaqali kusanga ukufuka sithathele ubaba. Phela lapha ekhaya kwakhiwe ngodaka sikhula sidla imbuya ngothi siphanga umdaka. Akasebenzi nogogo sibhuqabhuqwa indlala ukuze silale sidlile siphuma nendishi siye konana. Emva kokuthi umama esesilahlile nobaba eseshonile sikhule sihlala nogogo. Ubethi ugogo, endleleni yakho mzukulu uya kokuvivinywa. Siyakufika isikhathi lapha ilanga wazalwa ngalo uya kokuliqalekisa. Endleleni uhamba kuzoba nzima. Kwasengathi inkosi ingakusiza zithi mhlale ezo sikhathi zifika uzungalibali ukuthi uThixo kuphela uyakukusindisa. Athi mntana omntanami ngisho sebethu uyadabukisa. Ubongisiza ngokuziqhelelanisa nomuzwa wokubalisa. Ngisho usuvivinywa zisho ukugwinya izinkinga uboqina njengensizwa uhlabe phansi ngedolo yakukuphendula yena lapho usumbiza. Athi umbiza uzumthakazele umkhumbuze ukuthi uyena owahlenga abantwana baka-Israyeli olwandle olubova amaqhinga sebaphelele bayosukuma bamaziyo nabambonile bakufakazele. Kuyuthi nalapho abangani sebekubalekele nomndeni usukufulathela fike yena ngenelele. Athi ungisize mzukulu uzumlandela.